swili walaya. Yeni kambono haya hauka mjazalwa. Uzingara mana mshewe mtoweza haya. Wasaya we shangiri ya ritola izora tataza. Facebook hawa bama hari wanzori kesawa. Utukufuna
Hanyo wazifunge wazibaze
Wakari jani.